E rā pihiti ana e te minita I ngā take mātauranga e Jan Tinetti, te kaupapa hō kua whakarewahia nei e ngā hinara, e whai ai ngā whānau I te pūtea tai atu ki te whitu te kaumārima tāra I te wiki, hei āwhina I ngā utu tiaki tamariki. Kua tino piki e nei utu I e nei rā nei, nā ko nā nō, ka whakapuarehia e Christopher Luxon, tā rātou kaupapa hō e kia nei ko Family Boost I roto I tana kauhau mo te oranga o te motu. Kei runga I ngā mātua o Aotearoa e tahi o ngā utu nui rawa o te ao o te uru mo te tiaki tamariki ko hunga-hunga ahakoa ko ngā umanga tiaki tamariki ko hunga-hunga e whā nui o tēnei whenua. Ka whai I te pūtea tautoko whārau 50 miliona tāra te nui ia tau.
It's not just a matter of throwing the money into the sector, which is why we've got the Early Learning Action Plan and the work that we're doing with the sector to actually identify what the issues are.
Hei tā te kaunihera, tiaki ko hunga-hunga o te motu ki te mana te kaupapa a ngā hinara, kā re e kore. Ka piki te maha o ngā tamariki e haere ana ki ngā whare ko hunga-hunga.